Tiger motherfucker on war. God eat that. God eat that. Come on. Hey. Don't no key. Okay. Taramma pizza, pizza, pizza. Tenna e tu, aha pizza torie. Paka tanga tanga kirunga, paka tanga tanga kiraro. Kya hiwara, kei pea pehenga hangote motu. E puri nei, iya. Kamate, mate, kaura, kaura, kamate, mate, kaura, kaura. Manaite tu watara, kia marama, kia marama te hoki. Iroto, au, au, aue, ahi. Kote karati o Heretaunga, hekumiru nei, au. Aue ha hi. Ko te kareti o Heretaunga, Heremuru nei I au. Au, aue ha hi. I a ha ha. Katu te ehi, ehi katu te wana wana. Ki rongo I te rangi e tui hone, a ha tui hone. Ksawe, ksawe, ksawe. Hmm.